Marulo Community Trust ga tsa masipala wa feta go motubatseng ba ya go aga meago e mebedi ya diphaposhitse nne moago mongwa le mongwe le admin office ka sekolong sa majo ya goro ka motseng wa gagwete modula setulo wa trust le go Jackson Nyalunku o re ngwageng o tla go wa 2024 direlo e tla ba maphaphang nna ke setšhaba fe Modimo Abunele wa ditaba tsa Driekop FM ke a leboga.
I'm gonna feel you. I'm gonna feel you.